Vamos pegar ya.
Sea sources.
I call fine. Ngibuza mina ukuthi uyenzeleni yakho shini.
Kambuleke. Nangu ntombi uthi uya resign.
Uyase ngivele ngadecide ukuthi ngilande udadewethu lohlala emsingi ukuthi kube uyena ozoza azongisiza la emsebenzini.
Okokuqala, mawufika eofisini uyaklina nje ngaphakathi, kline nje, ubezele kube kuhle.
Omuhle sibani.
Angamkhuluma nophelele.
Uzokuthi udukile.
Thank God uzutholakale. Yini kodwa ungabambi phone?
Ah wow ngiyaxolisa uyazi ucingo kade lobu silence ngilibona manje Hayi sengiyangena eThekwini
Une mali eshodayo la ngango 3000 rand lamaphoyisa
Imali yami nesibali
Hayi ngikume laphandze Udade wenluse ningakhutha mali Ngiyabona ukuthi uhlanyiswa lo mfana wami sekumele ahoxe manje Kalela thatha telefoni yana yakho bese udlalele ukuthi niphilile
Ngicela ukuphumelela ngithi ngeke ngiphumelela ngingamboni kambona